ukubita isondo ngo uri mugore n'uruko kuna nkubita
basimba baratuvugana mugore wa wararyoshye
ndi kukureganyiriza kange ndu ya mugore mitemo wanyu
kirya kigore cyakinaryoshye.